kandi abacira umugana ati:
Nimurabe umusukoni n'ibiti byose. Iyo bitoshe murabibona mukamenya ubwanyu yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibyo bibaye muzomenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwaririko w'ivy'ubu bugingo. Uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bacumbitse mu isi yose. Mwami mugabye, musenge mu bihe byose kugira ngo muzoshobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu.
Iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha, ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kumwumva.